jewe mfise ikibazo cy'umwana wanjye w'umukobwa. Mfise umwana w'umukobwa asinya imyaka 19. Uwo mwana wanjye ahora atamba muri bijya by'amareresi numva ngo n'umusani nkavuga ati ibyo ni bisanzwe nivyo yahisemo kuko sino mucunga kubyo ashaka. Maze kugenda uko umwana wanjye yagiye muri ibyo bintu indwi zibiri ziraheze ntamubonye. Mbajije hirya no hino ngo hari umusani twa dogitari nyambari dogita dogitande ntabyonzi ngo J mu kinama.
Dr. J.
Dr. J.
Umusarara cyabawe.
Impamvu ndakubwiye ko ari iwe. Ababanyi begereye aho Dr. J yaba. Bariko barampa makuru meza bambwiye ko ari Dr. J yamufise.
Hari umunsi n'umwe wowe nk'umuvyeyi warigeze ubona Dr. J n'uyu mwana iyo nkumi yawe bari kumwe.
None wewe uri kusaba iki mu majambo make mu kirundi cyumvikana bari kwatukukirana kuno mwanya bamenye basi cyushaka ushaki
mu kirundi cyumvikana kigororose cyo urabona ko nkuze aho ngeze sinkiri muri bya bindi ngo hijya no hino uyo numva mufise ni yishikane ku bavyeyi b'uyo mwana kuwo mwana arafise abavyeyi menye nyimba mukunda kuko umwana wanje atamukunda naho nandungikira umwana wanje
nyine mama jari kirikije kinza mu mutwe burya abana burya baragowe burya ntibibaza yuko ashobora kuba yarasamye imbanye acaratinya kuza kubikubwira mama ndamubwiye mama arakazi yonyica acara cyomukira ko mama ivyo navyo kubibaza
yatwaye inda ha sha izaki nka wewe uri umuntu muzima
nigorunzanye ino yemwe yemwe nasubira ko umunya rusako ndago je rusako nago nkunda ariko gogorura nkunda akim jun
we
rusako nago nkunda ariko gogorura nkunda
rago ko aho jane horoke
asha una ina na bihe bintu byinsako abingarukana.
Yes, bakunze ba Isaac TV namaze gushikara mu Kamenge. Naje ngaha mu Kamenge ndi muri Mirango, hanyine kuri Nefu. Ari umumama. Je nababwiye je biro vyisaka ndarabihevye ariko guma babingarukanamo. Bo je rero kubera yuko niyemeje yuko nzogwa inyuma y'abantu, abantu bose bazonyitura nzobitaba. Umva rero abantu banyitura bose urumva ndi oblige kubita. Ari umumama je yanerefonye mwenda atere inkuru entretemps. Ari umumama yanerefonye mbwira ati Isaac, uko ugenda kukeneye. Ndakeneye nyinda fise ingorane ari umusani yanyuruje umwana wanje. Ati je kunyuruzana kandi nanjye rero numvise rero ash umbeya yo mukama wanje ntumbaze ati je ari umusadi ari umumama Arumusani yanyuruje umwana wanje rero ndakeneye icyo ndakubwira icyo tuyaga uyu musani ninde yamunyuruje gute uyu mwana ninde bimeze gute nivyo najemwe ndabara mukije jeritwa as a classic ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha gira bitangira kuza biraca kuri yo television ariko cyari hasi by the way racyafisa abone bake ndasabye rero yuko tugenda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television furaha tv 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri furaha tv cye ni Isa classic neme n'umutima wanje wose ushikira furaha tv 257 andi guko nyene kuri youtube furaha tv fura mugiswa ruko nyene furaha tv 257 furaha tv 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entreta urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim n'abandi ruko batishye ibiganiro byiza byiza hajya a kumwanya kumwanya ebana nuko kuri kuracerwa sana rero ndasubiyemo munyuma gukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isa classic rero gusa gicaga kuri furaha tv cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira furaha tv na Isa tv shikira furaha tv twese dutere imbere dunia ina mengi nashitse reka telefone uyu uno mama numve konashitse ndika ndambwire konashitse mwaba nibiye mutahe kada mu telefone numve biko
allo
oui
et ça va
ni bon mama je nashitse ngaha mu kamenge kuri nef
okay ni kuba baragicenda washitse
eh nashitse
Yo,
ndenda kuraza. Sawa. Eh, umvise bakunze ba Isaac TV. Oh my god. Welcome. Sizini bari portaye ya he. Cyambye ngo ageze kuri antenne, antenne singijya. Eh, nashya kuri antenne. Mama ratevye ariko nimba ni hehe baraha nyene ndiko ndaraba yuko ndamuronka eh mama ni sawa ni eh renashitse aho ni sawa none meze neza merci sana
karibu ni mushike
eh akim Tera kwanda kugira ati James is my CM sense ni bon kuberewe mama warugiye
Oya nariko nditegura kugira nakira abashisisa neza
usa neza mama zano dutere twicara hanyene hanze inzu yawe na hanyene munzu munzu na munzu oya munzu nshangira ubwo kwa hatana bona
oya harabona harama amatara ndayafise fuma natsa amatara
eh reka ahubwo zano dutere ngaha hanze
Hari cyago nkeneje nawe.
Sawa. Stare. Aki mwero cyo kamera yawe nibiza kubona niba biza kugenda gute?
Muvyeyi ni sawa.
Na mahoro.
Nze neza.
Ndashima Imana.
Washimye ko tuyagira mu nzu kandi ibyo biyago birakomeye.
Birakomeye ho ndababaye cyane. Yo bari byo kwishima twaja no mu ibarabara tukicara hari ya hose.
Okay. Mama kumbure kubatabazi amazina.
Jezi na gyanje nitwa mpawe nawe sinyorine.
Uri mvukira nyine mu kamenge.
Mvuka nyine mu kamenge.
Aha, uhabaye imyaka ingahe?
Je ndashaje mfite imyaka myinshi.
waraharongorewe urahakurira urabyarira byose
byose
aho sawa mama jewe wa mpamagaye nakwitaje nk'umuvyeyi rane ko ni nkofero na cinda nayikuraho ku cyubahiro yandazi uko abavyeyi ni atari arabona ko turakura mu cyashaka gwatiza ka ya nkofero nawe kura kugira umuvyeyi nyine urumva nuko mama tubwe ni Isaac TV uko tumeze iyo twituwe n'uwari we wese ashaka kutubwira ingorana afise ashaka kutubwira ibi biri ku mutima jenda banguka cyane kuri ico kintu kuruta ibindi byose wanashima shaka kumenya mama tuko turavuga kuri telefone wanteye ubwoba nagize amatsiko ufise ikibazo nyine bakimuvyeye
Jene nanje ndashimye kungene waje ngaho kanyitaba naguhamagaye nisunze ukuntu namanda kubona kuri TV wa muhuza abantu hijya no hino nanje nakoresheje ubwenge ndavuga ati uyu no murondera ikibazo mfise yo kinke murira je mfise ikibazo kandi kibazo kweri kiramba baje
polisana imbere ya byose polisana kandi ndagusabye utenyenye ushira umutsima mu nda ntugire ibishobisho ko ndabizi hari ababyeyi benshi tudakuyaga rimwe na rimwe ugasanga biranashitse aranarize no mu kiganiro ariko ndasabye yuko byo kurira bitoba birimwo ahubwo tuyage duhuza ufite ikibazo nyabaki mama
jewe mfise ikibazo cy'umwana wanjye w'umukobwa mfise umwana w'umukobwa asinya ka 19 umwana wanjye ahora atamba muri bijya by'amareresi numva ngo n'umusani nkavuga ati ibyo ni bisanzwe nivyo yahisemo kuko sino mucunga kubyo ashaka maze kugenda uko umwana wanje yagiye muri ibyo bintu indwi zibiri ziraheze ntamubonye mbaje hirya no hino ngo hari umusani twa dogita nyambari dogita dogita ande ntabyonzi ngo je imukinama
Dr. J
Dr. J
umusara cyabawe
maze kumva ko ari uyo ndavuga nka damuzi izahaki abasani bose baramenyeranye kandi nawe ni umusani Nina muchako umwana wanje ndamuronga
arindira kwanza mbabarire agabiga twiga hakeza ngo izake da gore musani cyose turi musani baba je ndavugisha kuza basani aha
ubavugisha na uburu musani hama ikintu nagushaka ko kweri ntumbone ndababaye ndatuntuye wambwiye ngo shira umutima mu nda ni yuri kubana kubonye jewe nshaka nshikirire uwo mugabo nyamba ari umugabo nyamba kunda umwana wanje koko yishikane tumubone nyimba na hata mukunda nasubiza umwana we wanje nerefonye umugabo ambwira ngo je ngo ntawe nzi nerefonye umwana wanje telefone yiwe ntirengana ndakusabye iza kumfashe jewe ndatuntuye undondera umugabo
aho nyine muvyeyi tugenda buke buke je ndakunda burya kubaza kugira turonke umuco mama yiruko tubwira ati nta waramutelefonye Dr. J akubwira ati uyu mwana ntawazi eske vyukuri ntawazi wewe ufite ibyemeza bingana gute ko amuzi ko uyu mwana ari wiwe wambye ari kintu mvuze ngo ari wiwe wabimenye gute duha umuco gatume ngari ibintu bitumvikana neza byangenze gute
impamvu ndakubwiye ko ari iwe ababanyi begereye aho Dr. J yaba bariko barampa makuru meza bambwiye ko ari Dr. J yamufise ko bamubonaho igitondo umugoroba uyo Dr. J nararondeje ndaronka nimero yiwe wewe wowe ndamutelefona ambwira ati ibyo ntabyonzi ndagufitiye amaze kumbwira ko nkaba mfise ibyemeza Dr. J twa turarenderana mugamanje guca kuri wewe ndagutume kwanza kuko ntabwo noshuka nifatira ingingo ntaciye kubasana nkawe
ne ha amaze ndumusari ndarumbwira na utweka none mama aho nyene umwana umaze ikiringo kingana gute utamubona
indu zibiri zirakwiye ntamubona
yavuye ngaha agiye he akubwiye ngo agiye
ngo mu mareresi nyambara mareresi ntayonza ayo mareresi urabona ko je ni isazi ibyo bya mareresi je ntabyonzi numvise ngo na mareresi ngo repetition
none agiye yo yaciye agira nda kwa Dr. J cyanke yaciye aca mu bindi none final just numva nubu hari ikintu ariko ndatahura we ababanyi n'abantu begereye ku Dr. J avuga yuko umwana wawe guma mubona kwa Dr. J niho baguma mubona Dr. J mbaje ntavyonzi wewe nk'umuvyeyi uvuga uti jewe n'ukuri ntaranashika kure hatana hamwe ndagenda ngiye kwanza nituye kwanza ama televiziyo ama TV en ligne nituye na Isaac TV wanashima mbega ibintu ni
Harahantu byaciye nturarondera abandi bantu basubicisha ko nk'aba ndatsinze abavyeyi ba Dr. J cyangwa aba jama bibwe ubiture wabwire ati mugira urya mu jama subiza umwana wa
Jena manje kwitura Aiza TV kuko maze kubona igihe kinini huza abantu nza ndabibona niyo namanje kwitura ntarabijana kure niana nigwa nayo kunshikira icyo nshaka niho nzobona kuja kure
yo bantu nyumuzi wiyemwe ndago none mama aho nyene abantu rero barakeneye kumenya hari umunsi numwe wowe nk'umuvyeyi warigeze ubona Dr. J n'uyo mwana wa iyo nkumi yawe bari kumwe
Sinari bwababone eh muga sinari bwababone ariko maze kumva bambira babanya ati ja kuwitwa Dr. Jane umukobwa twaraye tumubonye niyo mpamvu namaje gukoresha ubu buryo rero ndashaka we kurangenda gushimira maze gukora ibintu byinshi mbona niyo mpamvu ushaka ubinshikire ko bitarashika kure kuko ejo hijya ejo ndoja kwitwara handi utabinkoreye bikiri mu maguru mashi bitararenga inkombe
byo kwitwarira kandi oya nawe ariko mama wavuze ati nta mwabonye none erega n'ubutungane bakubaza ati ubise byemezanya bakiko koko ari wiwe kwabayo hiwiwe
ibyemeza
ufise umva bica bingana bingana
ibyemeza umukobwa wanje afise telefone narumva iryo zina ari vuga agitaba niwe Musani wabagirisha ibyo by'amareresi rero ndishuzo nyene kubera narumvise iryo zina ari vuga Nanje kuma nkurikirana iryo zina kuko namubuze uwo munsi nyene iyo telefone muhamagara. Niyo mpamvu ubona ariko ndakubarira umfashe.
None mama, umukobwa wa yari byigera akwereka umuhungu ashobora kuba bari kumwe mu vy'inkundo niko urazi abana burya abana turago.
Nawe yanyeretse yamunyereka sinibyagiye kure.
None wewe urikusaba iki mu majambo make mu kirundi cyumvikana abari kwatukukirana kuno mwanya bamenye basi cyushaka ushaki.
Mu kirundi cyumvikana kigororose cyo urabona ko nkuze aho ngeze sinkiri muri bya bindi ngo hijya no hino uyo numva mufise ni yishikane ku bavyeyi b'uyo mwana ko uwo mwana arafise abavyeyi menye nyimba mukunda koko umwana wanje atamukunda naho nandungikira umwana wanje nico kintu ndiko ndasaba kuri uno mwanya n'uyu munota nico nkeneye
afite babanye ubu tuvuga yuko bashaka kuba babanye bidakiye mateye ariko kandi kuba banabanye ntabyo nyine navyo twomenye kuko babanye bavuga ati turamubona hajya aje hajya bisigura shaka kuba bayo cyangwa tabaye
oh izo nduzi biri none ari he izo nduzi bizo se bamaze kumubona ari yari barabanye birataka kwa Dr. J bose ko bamubona kwa Dr. J icyo sabana ukuri urumva ibyo byo mu mategeko boshora no kuyirondera bonyene bakaja kubana iyo mategeko twatabyo tuzi namanza shike genda namubone n'uwo muntu Nta wenzi nguma numva Dr. J nta wenzi urumva mwana wanje ndatuntuye kwe ndatuntuye aho ngeze nashika ababyeyi turacariho tumubone nyimba bakundanye yishikane tumumenye
amae Dr. J hey
mana isi nijuruwe bantu nyu muzi wibuye mama ati bidakunze ngo azokwitwara
none mama ari kumwana bishitse Namunva nanjye nabyo ndiko demets ariko bishit
eh bari kundaniye we nk'umuvyezo cugira
Ibyo rero nibyo nkeneye kumenya menye ko umwana wanjye ari mu mahoro menye ko ari mu mutekano ntanjye
Urumva nawe nk'umuvyezo utekana
Naje numve ko ntuje ntekanye umutima wanjye uje hamwe mugamanze mbone n'uwo muntu amufise
Okay bakuzi ba Isaac TV mwabyumvise andoka aka kazi kari normal tumaze gukora byinshi bikomeye kuri TV ibyo biri normal urumva muvyi yavuga ati cewe n'ukuri byose tuvyihoze icyo nshaka ku mwana wanje asubira muhira canke nimba abana babane bizuye n'amategeko apana ibintu byo gukwegera ko nivyo muvyi ariko aranga
ibyo byo kwegera ko by'uburara by'ubusuma ntabyo nkeneye
aho nyine mama jari kirikije kinza mu mutwe burya abana burya baragoye burya ntibibaza yuko ashobora kuba yarasamye imbanyi acaratinya kuza kubikubwira mama ndamubwiye mama arakazi yonyica acaracomukira ko mama ibyo navyo kubibaza
izaka ibyo ndabyibaza ndumva usubije kunjana muri birebire bimbabaza ni nayo mpamvu nakurondeye umfashe icyo kintu
ariko mama jenda kurabimugura akazi
jenda akaze ndakaza kandi nonge ntekereje je na kwambaga wimfashe ko ndazi ko maze gukora byinshi je ndakubona nubu ndabigusubiriyemo
je na kugiye turacyari kwica kibazo
je wikintu ndagusavye nyimbe yombanye bayifise shaka kubona umufise niyo ngorane mfise yonyene kugira ngo umuntu afite umwana
mwana yobatinye Ne mama nakuciremo rega niki ni kibazo ikomeye cyane ugasanga abavyeyi nimufata umwanya wo kuyagana abana ugasanga umwana aragutinya kuburyo usanga yaragize nikibazo muri bo bavuga ati ndabibwiye mu vyeyi reka basi mbere icomukirana umva bavyita kwiyahura reka mbere ndiyahura ataragira ico mu vyeyi yakoze
wewe iza ku mwana wanje aji wawe wohita ushira mu nzu ushanke nabo manza kuvuga ati kanishikane ndondeze nyina wiwe ndamubwira ikibazo cahabaye
Oya kamem ndashika ariko niyo Dr J ega nawe nimbari ariko uyo Dr J nyene nkuko nyene bari ko barabivuga nkuko nimba yo bari kuriwe nawe bavuga ati none noshikana umwana kandi muvyeyi kumbure sinzi ibibazo sinzi biri nyuma ariko kuvuga ati kumbure umuvyeyi nanje noshika iyo ntarigera nishikana rimwe none ari munsi n'umwe wagira ubona Dr J nga
Ndanamuzi ego ndamuzi ntibyaca hiye hose shaka renda mumenye kugira ntungane ntekane mu mutima kugira mbona ati umwana wanje ariho kwerega gushikisana umuntu ndumva ngo atahanga aha sinzi ko ari byo ishobora gusanga no gufa
oya mama
none ahataha ni kwande uyo muntu ntakuza ariko ntiyowe kwishika ni wanje akambira ati mama humura ubutumwa narabwumvise canke nabwumvise umwana ari wanje
mama we urubanza rero ruzoca mwebwe mwuma turaba kuko jewe ico nkora muvyereka je ndakugire kuri vraiment kuri kwanje je ngere meze ndagerageza kurondera inkuru n'ivyo ndagerageza kurondera amakuru n'ivyo bamwavuye tango n'urusako abantu hari ro vyita ngo na masinema da ntumbaze ngo tuba turimwo ariko for sure je ndamana babwira abakunzi ba Active inkuru yose muzabona muri Active je nta bintu vya drama njamwo nta bintu vy'imikino mpora njamwo bisigura ndagerageza gutoza inkuru neza niyo mpamvu bona n'abavyeyi nk'aba banyizera bakamamagara kugira dukorane inkuru je rero mama mu zera gura sindabaruhishe ndumva kutunuye muvyeyi ariko mu gusozera shaka rero umbyire ikintu kimwe gusunyemere nivyashika imana sivyo dusavye sivyo dusavye imana ariko bishitse kuko jewe igindi ndiko ndavyumva ndumva ku mwana ashobora kuba arakantu kahabaye afise mu bwoba koko bakarateye ikibazo kumbe uravuga ati ndambwiye mama ndamweretse mama ndambwiye ukunuku yongirira nabi mama ntuzo nta efe nimwe izokurikira nawe duje byoshika basi nkarondira umukobwa nkamuronka cyangwa nkarondira abo bavyeyi nkabaronka ntibizoshika n'umunsi n'umwe ugasanga urareagisse nabi
yatwaye inda ha sha izaki nkawe uri umuntu muzima ibyo wumva yo misigurira gute mbega novuga ya marere si yiwe ko yayirigwamo kubera ibyo bintu oya Jenda gusabye unshikirirwe butumanye ruko ndabuguhaye kandi ndazura bikora umaze kubukora byinshi mwibonera maso kuyandi iki wanje sije kiza kunanira
je mama urumva barire ari ngere kuvuze yatwayinda nikibazo
nikibazo kinini nya gose
nibyo ndiko ndisabira kare bisigura sanze uyo mukuga ari kibazo cinda cyahabaye ariko avuga ati reka nahe nacho ariko mama utwemere yuko atacu zogira umwana
nacho nzomugira azonyere ko ayimuteye
none usanze uri ari Dr J yire ndaze
ah okay hamarya munyereke je twifatanire
none uzokimugira iki
nzokwitura nyimbuzo babana niwe izahaki naguhamagaye ubikore Naje kongaruka ni muhoga tfisinda ahubwo ni yishikane biki mu maguru mashe.
Mama we.
Ni byo nkeneye.
Mama rekaje ndagushimire mu byere reka tushira sima boko y'Imana. Ama ibindi bizogira inzira. Je cyo ngira nkore je nemeye imbere ya kamera n'imbere y'abantu zo kwaturaba. Je cyo ngira nkore. Ngira ncenge ndabase ko Dr. J no muronka. Hama tumenye nivyo ari ku mwana wacu nkari he umva kugira tumenye ukuri ariko kandi dusanze atari atubwiye ati nta byazi urumva nta byazo bazi nyene
akubwiye ngo nta byazi nzomenye indi ngingo mfata
ah mama
kuko n'abantu batatu bane batanu bo guma biyumvira Dr. Jay bose bazambira kwa Dr. Jay n'umwana wawari kwa Dr. Jay n'umwana wawari bamubeshera ubu we kubera kituzi ko izaha kahuza abantu none barakubeshera ntubahuza nyine none nange shaka rero kimfashemo ibyo bivuga ngo nta byazi arabizi
Okay, hakuzi bari active reka tumureke umuvyeyi aruhuke. Gera twenze cyane muri gigari no mumbabarire. Kubera uno muvyeyi rije arakaza ariko aratera inkuru kandi. Rero reka ndagushimire mama. Reka ndagushimire hama wihangane.
Na je wenda bashimiye.
Mbe umwana witwa nde? Umukuga wa.
Uzomubaze Dr. Jara mutizina.
Okay. Basi okay, sawa. Reka wasi tugeze ngaho ndabara muvyeyi yatangira no gushavura. Mama ndagushimiye.
Murakoze nanjye ndabashimiye kuba mwitabye akamo kanje n'abandi uzobamfashirize uko nyine nanjye uje kumfasha ariko jewe sindashima kuko nacurankorera mbone umwana wanje muganda gushimiye kuba warengutse
ati muvyeyi avuze neza ati izaki jewe nta nakimurakora kuri jewe nakimurakora kuri jewe ariko reka turindire trayo ko hari kizomfasha nukuri yeme bakunzi ba active je nta kinini nemeye nta kintu do special nemeye ngo ngiye gukora ariko nyine ko randa umuvye gusa ico ariko je ico nemeye ngiye kurondera Dr. Jay ico gusa ndakiro ndamurondere hama ndamubaze byazombwira muvyeyi na uzobibona uzobigushikiriza kandi ubibone hama Je binani ndakuramo karenga aba mugakurikiza nawe mukabandanya izindi ngingo.
Urakoze ndagushimiye.
Sawa, aje twaza classic Akim Junior niwe aduherekeje uno munsi kuva mu ntangushye muherezo niwe ariko afashe ta camera. Merci beaucoup je twaza classic makunzi baiza TV twaravyeme tuzobikora. Twaremeye yuko imanza ikibindi bikorwa bitandukanye tuzobijamwo maze bigira inzira. Gusa ari ibindi rero asha ushize mu mutwe gere bihakwa no guhitana. Ariko iki kirasanzwe vraiment. Dr. J ahuri umve ko umwana w'abandi tuza kumugarukana. Na hari siri kwa ari wawe vya vrai. So bye bye ikoko kiratanguye ndakigiyemwo barafise ingeso yo kwitanga na masinema je na masinema njamo mwana ndabivuga nimba munyeza ama story hariya mubona jewe sikomeze jewe ninjye mu kintu ndagitoza neza nkaraba ko atari drama ndimwo kuko ndamaze kuja muri zo ngorane kenya ngasanga ko ndakirishwa ibintu ntazi vya rezo ariko iyo mbonye ndabazana inkuru mbandiko ndakurikirana inkuru iri Oh, top. Chenitko as a classic, Akim Junior behind the camera. Bye bye.